Ajalo gavana e kaunti ma Kisumu Dr. Matthew Wawili bende koro to ogolo pache ewi kweth mokwongo mag jotend epe ma bende nyocha jatend piny moluor William Ruto oyango. Migosi Owili ne oloso e sub county mano ma Nyando kuma bende chope chwe wang'e dongruoge mopogore opogore. Justus Adoyo gi mathotha.
Kabende mago bedo ni moko kuom weche ma bende ne owacho odiochieng' manyoro e kinde no ero ma bende ni timo limbe ne moko kuom dongruoge gweko ma bende osetim e kar chung' od bura no ero ma Nyando kod jalup gavana e Sirikand County ni eri ma Kisumo Laktar Matthew Ochieng' Owili.
Higni apar profesa koro chwalo tieko. To nyo wakwae kendo walamo kaka josiasa ni higni apar modongo mondo kitabu cha Orumeo mowinjore komako lwet Matthew Owili nitie richo. Apenji jo kama, kipuro gi dhiang', ikawo ng'a mong'eyo chwado dhiang' kose ikawo ng'a mong'eyo rodho dhiang'? Nitie rodho dhiang' to gi chwado dhiang', gik moko ariyo gi nyaka upogi. Jarotho rotha rotha ma kata dhiang' kalo para to en otimo ang'owa? To Owili ni ok biro chwado dhiang' to wayua mana para maber, to kuonde ma gik mokwaye gi be watimo ang'owa? Wayudo.
Kata kamano, e kinde chenro mag dongruok moket kod mano, siasa mar Kisumu County ne okodong chien mana ka kiliekonwa kod migosi Kennedy Ajwang' no ero owuon.
Gimomiyo wasiro Matthews bang' nyong'o en ni en jalno mosebolore, osedimbore, oseore, oseritore, ong'e Nyasaye. Ai, mano kata ka wuodi deweti. Apenyi mine man ka, kata ka wuodi deweti. Omiyo wawacho niya, ka profesa biro dhi yueyo to file kik lor, Matthews okaw file go mondo Kisumu County ogerre, mondo wan be kaka mine wayude lokruok gi jowa matindo.
Kabende jalup gavana Laktar Matthew Owili ne ochiko ite ne ywak mabende noketne kod jopiny e gwenge eko mag Nyando. Kabende ne ochiwo lit mare kaluwore koda moko kuom tije gweko mabende osetiye arietha kod moko kuom jotelo momi tijno mondo mi otim.
Ng'ato kik wuondu, gavana kakao nyithindo apar apar mopuonjo nono e ward ka ward, to onge nyathi manyalo wuok e ward machielo, nyithindo apar wuok mana ward no kende. Gavana kachiwo 4 million michiwo bursaries e ward ka ward, to maris kanwa wili mana ka. Gavana kaloso yore adek e ward ka ward, to mana kata mana is kanwa wili ka nitie yore adek go. To pogruok maneno en yomomi tije mondo mi otime dala wa is kanwa wili ka are not doing a good job. Mana mibadhi, mana mibadhi mimugodo kama tidhi kwayo godo pesa mondo tima ngowa mondo chul ji. Emomiyo jopiny koro wuok tung mosuo kodgi koso kamano.
Kabende Laktar Matthew Ochieng' Owili ni okoweyo moko ywa tol kochomo kore kotenre koda siasa gweko ma Kisumu County 2027.
Sani ko asesomo higni madhi abiriyo koso kamano. Anasoma soma tich mar bedo gavana, bende okaludh gavana e gimotimo. Bende okayany gavana, bende okachape, uwinja mabe, bende okakwal gir ng'ato nekeche mano kaka nopuonja. Omiado nakwau ni kawatiyo kaka koro wadhi tiyo maber ni tuparwa e ndalo mabiro. Uparwa ng'owa e ndalo mabiro? Higa mar 2027.
Kabende migosi Owili nogo koro kwedo malich mokalo kabinet manyien mabende yande oyier koda ker ma pacho kaendi migosi William Ruto kowacho ni onge gino ero molokre.
Wan pod wawacho kawuono ni nyaka kiny ni gima jalang'o notim, gima ne wadwaro en ni kiyiero piny owacho to kabila ka kabila nyaka bedi. Wan dhoudi kata kabila 42 ok wanyal yie ni kabila ariyo kende mayudo to moko ok yudi. Wan jo Kenya wante.
Magi koro biro mana kinde machuok bang' ka migosi William Ruto koro golo siem malich mokalo ni ojendi mapacho kaendi mang'ere kaka Gen Z's katenore kod ng'anyo gweko mabende gisebedo ka gibago e pacho kaendi. Justus Adoyo, Kala TV, Kisumu.